Sama gala pitori Avengers tena le fatshe pele noela. Sama gala re thomi le fatshe moya go tlase khale re lwela. Sama gala ke bakile tlase bule ngwe ra se re fitile fela. Sama gala.
Sama gala.
Sama gala.
Sama gala.
Sama gala pitori Avengers tena le fatshe pele noela. Sama gala re thomi le fatshe moya go tlase khale re lwela. Sama gala ke bakile tlase bule ngwe ra se re fitile fela. Sama gala.
Sama gala.
Sama gala. Been on my shit, now I'm blazing. Bala with tizzle Arab. Pangilo tanya ilishti my time, I'm bozo re daram. Next year I'll tabe jotla bege wo filo palam. How can you count for the money, up on bila stara. Get to my follow tello up. I'm here for the big bucks, and I'm a DJ, it's where the baloi. Me I do not give fuck, so it's kale ge rega go loi. Many game at a cuffed up, jo bomba rapa etla ba destroy. Many sniggas is huffed up, got a popo na level coney. Sama gala pitori Avengers tena le fatshe pele noela. Sama gala re thomi le fatshe moya go tlase khale re lwela. Sama gala ke bakile tlase bule ngwe ra se re fitile fela. Sama gala.
Sama gala.
Sama gala.
Sama gala.
Sama gala pitori Avengers tena le fatshe pele noela. Sama gala re thomi le fatshe moya go tlase khale re lwela. Sama gala ke bakile tlase bule ngwe ra se re fitile fela. Sama gala.
Sama gala.
Sama gala.
Sama gala.